Yeah, yo, it's your boy there. Urunganwe Comedia from Gatwe. Yeah, it's your boy Abajene, welcome to Tumba wa Gatwe, Aotwaje. Kubandanya ikomedi zacu kugira turabe ko twozamura umutumba wacu.
Okay, I do that. Twebwe urungano comedian sindabanenya kandi mvuga amateka yacu. Ego abakora ni abana benshi bavuga yuko badakora ariko twebwe impano yacu. Turagaragaza byinshi twishije mu buryo butandukanye. Ibintu by'umwuga turakora. Ntitwicara twebwe haba gushyira naho ibintu bya technology. Niwitinye kudushikira ngaha yo no gucapa byose tutiragiwe. Eka cyose ikintu fisi kibazo. Karimo muri comedy.
Nabe namba aho hepa aha. Yo niwibagira kugira subscribe. Ku comment na ku share. Kugira turabe ko twoteza imbere umutumba wacu nige gucacu urunganwe oyo.
Inimero ni zijye nyine hajye nyine.
Eh aho
hajye hasi hajye hepfo.
Urabaho.
Hajye.